hange kuvitari kimwe z'ukwezi kw'icumi gitugutu bisigura gitugutu itari kimwe z'ukwezi kw'icumi reka subiremo neza kuvitari kimwe z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka nyene turimo kuva itari kimwe z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka nyene turimo ufashwe utewe umwanda cyanke icupa rya juice mwibarabara rya komine mukaza uzoriha yadabu y'amafaranga ibihumbi cumi kuva itariki imwe z'ukwezi kw'icumi uyu mwaka nyene turimo ufashwe utaye umwanda cyanke icupa rya juice mwibarabara rya komine mukaza ibarabara iryo ari ryo ryose rya komine mukaza aho rero mucamubona amakartiye yose ari nyuma y'inda yandahangwa hariya hose za mukaza muri komine mukaza abantu bose mukurikira na active muri komine mukaza rino tangazo rirabaraba kandi rirabaraba mwese wanashima biriko biregereza wanashima biriko biregereza nino muri komine nahangwa hose rero kino gikorwa kiteza gukurikizwa nkuko byarabishikirijwe na leta yacu leta mvye leta nkozi uzofatwa ashi ataye umwanda cyangwa se icupa rya juice mwibarabara azoriha yadabwe amafaranga ibihumbi cumi ku mwene gihugu umwumwe wese mustanteri wa mukaza renova sindayihebura amenyesheje ko iyo ngingo mu gihe yariko abonana n'abarongoye intwaro muri iyo komine abaserukira amashyirahamwe imigambwe amadini n'amashengero ati twarashizeho ibikono cyangwa se ibintu bituma byo gutamwo umwanda ariko nibikoreshwa twarabishize mu mabarabara hose ariko gitangaje ntaba ariko barabikoresha iyo hadabu izorihwa kandi nabahora bahonyora mu mashugwe cyangwa se mu magazon ashashwe hagati y'ibarabara cyane cyane muri Chose du Peuple mu Burundi na Boulevard de l'Iprona ababa mu Burundi bacha bazibona aya maveni y'amabarabara abiri usanga arimwo amashugwe meza cyane hariho amagazon bisigura uzofatwa kandi ariko arahonyora muri aya magazon cyangwa se muri aya mashugwe nawe nyine azocigwa ihadabu y'aya mafaranga nyine angana ibihumbi cumi bisigura twibuke ko iyo ngingo ije ihasanga izindi zije mu mugambi wo kugira mukaza igice cy'iratiro cy'umugwa mukuru w'ubutunzi bw'u Burundi nk'uko byashikirijwe n'inama mpanuzwa jambo ya komine bisigura niba mutari mubizi komine mukaza irikirakogwa neza kugira ibe igice ciratiro cy'umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi bisigura hariko harakogwa neza kugira habiratiro umuntu yinjiye muri komine mukaza abone ko ari ahantu hasa neza wanashima simukaza gusa mu gisagara cya Bujumbura cyose kugira umuntu yinjiye mu gisagara cya Bujumbura yumve hamota neza abone hasa neza ibi rero bije mu gihe amategeko yarakwiye gushigwa koko warashimo urabye n'amakomantere kuko ino nkuru irikirasirikira ku mahezo sosiyo abantu benshi barayishimye cyane avuga ati nukuri iyi ngingo ije hageze yuko ishigwa mu ngiro turasabye yuko ishigwa mu ngiro vuba byihuta kuko umwanda bamwe mu Barundi barakunda kwijyajyara cyane mu bintu byo gutagagura imyanda mu mabarabara eka n'ahandi hatandukanye rero reka dushimire cyane umustanteri wa mukaza wa komine mukaza renova imana iguhezagire cyane mutama wacu bandanye ubikurikirana kugira bishigwe mu ngiro maze umwanda dutuze umwanda maze dukingire ibidukikije dukingire isagara cyacu kuko isagara cyacu kiri mu itunga ryiza Uburundi twahawe jewe nama ndababwira iminsi yose yuko jewe imana ishimwe maze iminsi ndiko ndatembera East Africa ryari hirya y'ejo nari muri Kampala nari Uganda narabonye like ibindi bihugu uko bimeze ndiko ndaraba nasanze Uburundi dufise impano ese dufise igisagara kiryoshye cyane igisagara cyiza gituje gitekanye gifise n'ubuzima bworeshe kubamwo dufise tubayeho lifestyle cyangwa se ubuzima tubayemo kuri n'ubuzima utoronka mu bindi bihugu kuba ari hanze y'ibihugu barabibona kuba ari za South Africa bari muri Kenya bari Uganda barabibona abari Tanzania nibindi bihugu barabibona barashobora kumvuguruza ibyo ndiko ndavuga ngaha n'ukuri ubuzima bw'ibindi bihugu burazivyo cyane kwiranje ubuzima bwo mu Burundi gahi wacu bisigura rero niyo mpamvu bikenewe yuko mwene gihugu wari wese umurundi wari wese ahava akagera afise uruhara mu gukingira ibidukikije mu gukingira igisagara cya Bujumbura aho uri hose gerageza isuku ribe giza hase neza bajya bagenda basobagura amabarabara batagagura imyanda mu mabarabara bagira ibiki byose twirinde umwanda kugira turabe ingenzi igisagara cyacu cyose neza gigatagata hirya yejo hariho umugambi wa Union Européenne wari kurakogwa harimo basari batandukanye kana Big Fizzo niho yarari ndibaza mwarabonye n'amafoto n'amavideo ku mazo sosio aho yari ko arerekana bari ko barakura isuku just imagine umuambassadeur cyangwa se umuambassadeur wa Etazini wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se wa userukira Union Européenne ugasanga ariko arafata igipawa kugira isuku igisagara cya Bujumbura bisigura umuzungu cyangwa se umunyamahanga ariko aradukorera igisagara cyacu ariko arafata isuku ariko arafata igipawa agasukura igisagara cya Bujumbura mu gihe twebwe barundi twenyene ubwacu natwe twobigira mu ruhara bisigura ako naga kandi cyangwa se nakabanga batwibira akatwibwira ati yeme tubwire tuba mu gihugu cyanyu reka tubafashe gusukura igihugu cyanyu reka namwe aho muva mukagira dufashanye twese dufashe leta yacu kugira dusukura igisagara cyacu maze gihise neza cyane iri nteko rero rizo tangura gushyirwa mu ngiro guhera tariki imwe z'ukwezi kw'icumi bisigura wewe uri umwene gihugu aho uva kugera kuri Canalize Active that's why is active kuri kurana n'abarundi benshi batandukanye n'ukuri ndasavye ino link itangiye ku bantu bose ma groupe ya WhatsApp hose babwira ati iri tangazo riraraba umwene gihugu ari wese akunda Burundi akunda igihugu cyacu ati ahuba gerageza uhakorera isuku se mu gisagara cya Bujumbura gusa igihugu cyose aho uri hose gerageza isuku kiba ari ikintu cya mbere ushyira imbere ino ngingo wowe nk'umurundi ukunda Burundi uyivuga ku iki cyane as a class gira subscribe like na share wirubana wirwa nka stories zose ziko zira trending in town
Isaac TV.